Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango ivugira irondere kuri metero 19.25.31 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:00 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:00 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka.
Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. U Rwanda ruhakana rwivuye inyuma ibyo rushinjwa n'abategetsi ba Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko rutera inkunga inyeshyamba zo mu mutwe wa M23.
Nta ruhare u Rwanda rufitemo, nta n'urwo rwifuza kuyigiramo, uretse wenda urwo tuzagarukaho rwo kureba uburyo haboneka igisubizo kuri iki kibazo kiriya ntambara imaze igihe kirekire.
Hagati aho mu duce twegereye umujyi wa Goma hiriwe agahenge kubera ko nta bikorwa byo gukozanyaho byabaye hagati y'ingabo za Leta n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Ishami rya ONU rishinzwe impunzi ku isi HCR iravuga ko impunzi zirenga 336,000 zageze muri Niger zivuye mu bihugu by'ibituranyi ku barahunga ibikorwa by'imitwe igendera ku matwara akaze idini ya Isilamu n'imitwe y'abagizi banabi bashimuta abantu. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga muri mwese ikaza muri amakuru yo kuri wa gatanu itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu. Aya makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mu kanya. Mark Nyonkuru hamaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi.
Umuyobozi umwe wa Ukraine yagabishije ko inteko z'Uburusiya ziri hafi yo kuzunguruka igisagara gihambaye cha Severodonetsk kubera zegereye cyane akarere ka Donbas. Seri Haida yatwara intara ya Luhansk yavuze ko Severodonetsk cyazungurutswe ibice bibiri kuri bitatu. Icyo gisagara nicyo kizungurutswe cyane mu buseruko kikaba kikiri mu minwe ya Ukraine. Igisagara cha Limane ku birometero 40 uca mu burengero bisa nuko kigenzurwa n'Uburusiya naho Ukraine ivuga ko ikiriko iragwanirayo. Inteko z'Uburusiya zagumye zigaruje bukebuke utere muri Donbas kuva icyo gihugu gihevye gufata ibisagara bikomeye biri mu burengero. Umukuru w'igihugu Vladimir Putin yabeshuje ko igihugu ciwe cugaye ibivuko vya Ukraine cagirizwa gutesha irungi kwa ibifungurwa mu makungu. Avugana n'umushikiranganji wa mbere wa Autriche yavuze ko imvo nyamukuru ari bihano Amerika n'umuryango wa Buraya byafatiye Uburusiya. Utwara Autriche yavuze ko iminota 45 iyo nama yamaze yaranzwe n'ibiganiro bikomeye. Yavuze ko byari bikenewe kumva uburyo Putin abona ingwano. Umushikiranganji ajeje imigenderano muri Pologne yabonanye na mugenzi we wa Turukiya akavuga ko yizeye ko amatati ahagaze kukwemerera Uburusiya, Ubusuwede na Finland kuja muryango wa Buraya na Amerika wo kwandiza umwasi hamwe NATO azotori gunyishu. Turukiya cari tambise imbere mu kwanka inyandiko z'izo bihugu zisaba kwinjira muri uwo muryango cyagize izo bihugu z'amajaruguru y'Uburaya gushigikira imigwi y'iterabwoba y'abakyorde izo bihugu bihakana cyane. Abajijwe ko bishobora gutwara imyaka canke amezi kugira icyo gihugu cinjire muri NATO, umushikiranganji ajeje imigenderanire wa Pologne yavuze ko icyo gihugu ko ingwano Uburusiya bwateye muri Ukraine ishobora gutuma uyo mugambi unyaruka. Umushikiranganji wewe ajeje imigenderanire wa Turukiya yavuze ko ari amakosa kubona icyo gihugu gihimirizwa gushigikira uyo mugambi.
Ingendo igira iti tuzokwama twumvisha Turukiya hageze mu gihe turabagenzi n'abafashanyabikorwa nizoba ingendo ibereye. Ibintegerezwa kubivuga ku mugaragaro. Ivyo bihugu bitegerezwa gufata ivyemezo bizima. Nitwiteze ibidashoboka. Bategerezwa guhagarika ubufasha baronse iterabwoba.
Abanyepolitike benshi muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika ntibitavye inama ibakira mwaka y'umugwi ushigikiye igurishwa ry'inkoho muri Amerika National Rifle Association abayiteguye bariko baranegurwa cyane kubona bayitunganije mu muji wa Houston nyuma yaho umusore yitwaje inkoho yikiye abana 19 n'abigisha babiri hari ku munsi wa kabiri utwara leta ya Texas Greg Abbott aza gushikiriza ijambo bitavyo nama bahurikiye mu ishyirahamwe muri iryo shyirahamwe akoresheje video kugira ashobore kugendera ikibanza kirimwo ishure yatewe we ya Uvalde icegera ciwe Dan Patrick nawe nyene ntiyayitavye yavuze ko atashimye kongereza umubabaro imiryango yabuze ikigo kijejwe amagara y'abantu mu muryango mpuzamakungu ONU cyagabishije ko ibitigiri by'ingwano by'ingwara mu bwoko by'ingwara mu bwoko bw'ubushita monkeypox mu cyongereza bibandanya biduga ariko umwe mu bayobozi bakuru Sylvie Bryant yavuze ko ingingo nziza zizotuma abafatwa n'ico kiza zizotuma ituzwa yavuze ko bidakenewe ko haba umugambi wo gucandagisha abantu benshi ariko ngo kwakwiye guhabwa inkingo abantu bari hafi y'abafashwe avuga mu kanama kabereye Geneve Sylvie Bryant yavuze ko atamvu ziriho zotuma abantu bahamuka
Isi ndwara abantu bagombye kugirira impungenge ntabwo ari nka covid cyangwa izindi ndwara zandura vuba rero ayo mabwiriza yose ntagamije gutera impungenge abantu ariko nayo gukangurira no kwizera ko tuzi ikitwugarije kandi dushobora gufata ingamba z'ingenzi mu gihe gikwiye kuri ubu dufite hafi abantu 200 bavuzwe ko barwaye ku isi hose tuzi ko uyu mubare ushobora kwiyongera mu minsi iri imbere kuko aribwo iki cyorezo kicyaduka umuntu wa mbere yayigaragayeho ku itariki 7 z'uku kwezi kwa gatanu hashize rero ibyumweru 3 gusa turabizi rero ko hari abandi barwayi bazagaragara mu minsi iri imbere cases in the coming
days Umujyango wa ONU uvuga ko amashyirahamwe atabara bari mu kaga ariko aranarigwa kwakira impunzi zihungira ku bwinshi muri Niger uyo mujyango uvuga ko benshi muri bo bashikira mu turere twumye dusanze dufise ibibazo by'ubukene bw'ibifungurwa impunzi zirenga 36,000 zarashitse muri Niger mu mezi ane ya mbere y'uyu mwaka benshi muri bo n'abanyagihugu basanzwe bahunga imigwi y'intagondwa bava mu bihugu bibanyi Niger hayo iri mu bibazo bidasanzwe bitegwa n'intagondwa userukira ikigo cawo nikijejwe impunzi muri Niger yavuze ko bamwe mu bana b'impunzi bafungura nabi kubera muri iki gihe yasabye ko haba umugambi wihuta ufasha mu bisata by'amagara y'abantu n'indero Jacques
urakoze Marc Nyonkuru Aya makuru ku buryo burambuye reka tuyahere muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo mu duce twegereye umujyi wa Goma mu burasirazuba bw'icyo gihugu hiriwe agahenge kuri wa gatanu kubera ko nta bikorwa byokozanyaho byabaye hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 kuva mu gitondo cy'uyu munsi imiryango ifasha abari mu kaga iravuga ko mu minsi ine ishize abantu barenga 337 bavanywe mu byabo n'imirwano inkuru ya Patience Atwaire mugezwa na Robert Patrick Misigaro
Ibitangazamakuru muri Kongo bivuga yuko igisirikare cy'igihugu cyasubiranye tumwe mu turere twari twafashwe n'abagwanyi ba M23 mu minsi heze ariko ibarabara rikuru riri hagati ya Rucuru n'umugwa mukuru wa Kivu ya Ruguru Goma riracari mu minwe y'abagwanyi bakinagenzura akarere ka Kibumba Leta ya Kongo yasubiye kwagiriza u Rwanda gushigikira abo bagwanyi ibintu Kigali yahakanye yivuye inyuma Mu ntango zinondwi u Rwanda rwasavye ko haba itohoza ku rwego rw'akarere ku bitero by'ibisasu byarasiwe hakurya y'urubibe hagakomereka abanyagihugu. Ku wa gatatu umukuru w'igipolisi ku mugwa mukuru wa Kivu ya Ruguru Goma yahamagariye abanyagihugu gufata ibigwanisho bakivuna ibitero vya M23. Abo bagwanyi basohoye itangazo biyamiriza ivyavuzwe n'uwo mukuru w'igipolisi bakavuga yuko ari ugukwega indyane za moko. Imigwano muri nondwirangiye yarakuye ibihumbi by'abantu muzabo bakaba batsindaro mu masengero n'amashure mu turere turi hafi ya Goma. Impunzi zishika hafi ibihumbi 200 nazo ziramaze kwakigwa n'amashyirahamwe yabagira neza mu gihugu kibanyi cya Uganda. M23 igizwe hanini n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi numwe mu migu y'abagwanyi irenga ijana igwanya leta ya Kongo mu karere k'ubuseruko bw'icyo gihugu gafise ubutunzi bwinshi bw'ubutare. Uwo mugwi w'abagwanyi wagiriza leta kunanirwa kubahiriza amasezerano yari gutuma uhindukamwo umuhari wa politike, abagwanyi bawo bagashigwa mu gisirikare cya leta, impunzi nazo zigatahukanwa.
Inkuru ya Patience Atuhaire. Tukiri kuri mirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23, ministre hubanye n'amahanga wa Kongo Christophe Rutondura yavugiye mu nama y'umuryango umwe bwa Afrika hibera Imarabo muri Guinea Equatorial ko leta ye idashidikanya ko u Rwanda rwafashije umutwe wa M23 kugaba ibitero ku basirikare ba leta. Twashatse kumenya icyo u Rwanda rubivugaho, maze mugenzi wanjye Prudent Sengiyumva avugana na Alain Mukurarinda, n'umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda.
Nta ruhare u Rwanda rubifitemo, nta n'urwo rwifuza kuyigiramo, uretse wenda urwo tuzakugarukaho rwo kureba uburyo haboneka igisubizo kuri iki kibazo kiriya ntambara imaze igihe kirekire.
None uwo muti waboneka gute bwana Mukurarinda, kandi muvuga ko ari ikibazo kireba Kongo na M23 gusa?
Uwo muti waboneka ko iyo habaye intambara zigira ingaruka ku bihugu bituranye n'iki gihugu, ari abahunga ndetse ibiguye mu Rwanda inshuro ubugira kabiri. U Rwanda nk'igihugu cyarashweho nacyo ubwacyo gifite uburenganzira, yewe gifite n'ubushobozi bwo kuba cyasubiza nacyo kikarasa, ariko rwabikoze kuko nk'uko nabivuze icyo rugamije cyo ni ugufatanya na Kongo ubwayo cyangwa se n'ibihugu byo mu karere kureba uburyo ibibazo byakemuka.
Uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo mwavugaga Christophe Rutundura we aravuga, ndasubiramo amagambo ye ngo ndabivuga neza, ko M23 ifashijwe n'u Rwanda yateye ingabo mpuzamahanga za MONUSCO. Ntabwo twakomeza kubiceceka. Iyo umuntu muri Kongo muri guverinoma mukuru nk'uku nguku avuze gutya, byerekana ko umubano wanyu uhagaze gute, byifashe gute?
Umubano uhagaze neza, turifuza gukomeza kumera neza, cyane cyane ko nk'uko yabivuze akabivugira mu ruhame. Ntitubona impamvu kuko hari za mekanisme zashyizweho, hari uburyo bwashyizweho, hari inzego zashyizweho kugira ngo zikemure ibibazo nk'ibyo ngibyo. Tubona rero kugira ngo uwo mubano uzanakomeze guhagarara neza, hakwiye gukoreshwa izo nzira zateganyijwe u Rwanda ruhuriyemo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariho haganirirwa ibyo bibazo aho kujya kubivugira ku ruhame cyangwa se mu itangazamakuru. Nkaho aho kubivugira habuze, hateganyijwe hagomba kwigirwa ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ntabwo kuvugira mu ruhame ibintu nka biriya bitangirwa n'ikimenyetso ari byo bikemura ibibazo, kandi inzira zateganyijwe zihari.
Kuva ibyo birego babizamura, mwebwe mwari mwavugana nabo ku ruhande rwa Kongo?
Nk'uko mbivuze, dufite inzira tugomba kuvuganiramo, twaranabisabye. Nta mpamvu tubona iyo nzira isanzwe ikoreshwa igomba kunyurwa iruhande.
Mu cyegeranyo giherutse gutangazwa na ICG, ni International Crisis Group, iravuga ko ngo Kongo ishobora kongera ku isibaniro ry'ingabo z'ibihugu bituranye na Kongo. Bakavuga ko ngo bagendeye ku magambo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aherutse kuvuga ko kubera ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda, u Rwanda ari rutoya rudashobora kujya kurwanira mu bindi bihugu, ko rushobora gusanga abahungabanya umutekano warwo aho baturuka. Ntabwo ariho yenda tegetse ba Kongo bahera bavuga ko u Rwanda rushobora kuba rufitemo ingabo. Mwe
kuri igihugu yavuze yuko bigaragaye yuko umutekano w'u Rwanda uri buze guhungabanywa, u Rwanda rugomba gukora ibyangombwa byose kugira ngo umutekano udahungabane. Uyu munsi umutekano w'u Rwanda ntabwo wahungabanye. Ntekereza yuko rero nk'uko yabivuze, nta mpamvu uyu munsi ihari yo gutuma byakorwa gutyo, ahari ahabisibanira n'u Rwanda rukajyamo, kuko umutekano w'u Rwanda ntabwo wahungabanye, ntacyo wabaye.
Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, wasubizaga ibibazo bya Prudence Ngiyumva. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM amajyepfo ya Uganda, bari kuri internet bakurikirana amakuru kuri Facebook Live.
BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8.
Tukomereze ku makuru yerekeranye n'igihugu cya Somalia. Umuryango mpuzamahanga ukurikiranira hafi amakimbirane ku isi, International Crisis Group ICG, ubona ko hakwiye kuba inzira y'ibiganiro n'umutwe witwaje intwaro ugendera ku matwara akazi y'idini ya Isilamu wa Al-Shabaab muri gahunda yo kubonera umuti intambara imaze igihe kirekire ivugwa muri Somalia. Uyu mutwe hongiye kuvugwa cyane vuba aha nyuma y'igitero cyawo cyaguyemo abasirikare benshi b'Abarundi boherejwe yo kubungabunga amahoro mu butumwa bwitwa Artemis bwahoze ari Amisom. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko icyo gitero cyaguyemo intwaza ngabo zabwo 10 ariko Al-Shabaab avuga ko yishe abasirikare barenga 170 b'Abarundi. Umuvugizi w'umutwe wa Artemis yabwiye BBC ko amakuru yose ajyanye n'iki gitero agikusanywa. Mugenzi wanjye Bernard Bankukira, Bernard Bankukira uri mu biro bya BBC Nairobi, yaganiye na Omar Mahmoud, umushakashatsi mukuru muri ICG, ubona ko inzira y'igisirikare yonyine ubwayo idashobora kurangiza ikibazo cy'umutwe wa Al-Shabaab kimaze imyaka irenga 20.
Al-Shabaab remains a very significant actor. You know, part of this is because it is dominant.
Al-Shabaab igumifise ikibanza gikomeye mu biba muri Somalia. Imwe mu mvo nuko Al-Shabaab ari igenzura ibice byo mu gihugu hagati muri Somalia, kuko icingabo za Afrika n'ingabo za Somalia hamwe n'abazifasha bakoze habaye kugaruza ibisagara bimwe bimwe ariko mu gihugu hagati ahanini hagenzurwa na Al-Shabaab. Mu gihe rero ari wagenzura ibice byo mu gihugu hagati, nibo bagenzura ibibanza birimwo ingomero zo gutanga imiyaga nkuba n'ubundi buryo bwinjiza amafaranga. Ikindi nuko kuri Al-Shabaab byoroshe ko bagenda barahindura umukenyuro w'ingene bakora bivanye n'ico baba bakeneye gusumbya uko leta n'abakorana bashobora kubikora. Ibyo bituma bama bafise intambwe imbere yabo, uranabibona n'ingene bacengetera gushika no mu bisagara bakaronka ingene babandanya kuharondera amafaranga. Muri rusange ico novuga nuko inzira ya gisirikare yonyene idakwiye kugira ikibazo cya Somalia gitora inyishu. Nko mu gihe haba hari ibibazo bya politike mu gihugu, hari amacakubiri, Al-Shabaab ikironka imenera, kandi ubu ivyo nivyo birangwa muri Somalia kumbure kurusha no mu bindi bihe. Ubirabiye mu ruhande rwa gisirikare gusa rero, ico amisomo yafashije kwabaye ukurondera urubuga rw'ingene uruhande rwa politike narwo rwokora.
Mu ntambara nyinshi abenshi bashira imbere ibiganiro mu ntumbero yo kurangiza imishyamirano. None ibi birashoboka muri Somalia ubwo Al-Shabaab yaba yiteguye kuganira canke ubwo leta ya Somalia yoyo yoba yiteguye kuganira na Al-Shabaab?
Nibaza ko hategerezwa kuba inzira yo gushikira Al-Shabaab kugira habe ibiganiro mu gihugu, kandi nibaza yuko abo bose bafise uruhara mu bya politiki bose bahuriza kuri ico cyo kubona ko Al-Shabaab idashobora gutsindwa biciye mu nzira ya gisirikare. Ko rero hategerezwa kuba ibiganiro kugira ngo ico kibazo gitore inyishu. Ikibazo kiba gisigaye no kumenya igihe ibyo byobera ko byoba ubunyene canke muri kazoza hakenewe ibiki. Nibaza yuko hategerezwa kuba kwiyemeza guhangana n'icyo kibazo, kuko si nibaza yuko kizotorerwa inyishu ukundi. Hari aho bidaca bishoboka ubwo nyene, ariko nibaza yuko ari byiza kwamuzi ko inzira ya gisirikare ari imwe, ariko ko n'izindi ari ukubandanya uziyumvira.
Mbega mu gihe ingabo za Artemis zova muri Somalia muri Kigarama mu 2024 nk'uko bitegekanywa, ntabwo bayuko amakungu ashobora kubona iyindi Afghanistan muri Afrika, aho twabonye ingene abatalibani bigaruriye igihugu mu minsi 10 ya nyuma inyuma yuko ingabo mva amakungu zirongwa na Amerika ziviriye muri icyo gihugu.
Well, I think that remains to be seen. I mean, that is one scenario.
Nibaza kwivyo ariko bitega amaso. Ni kimwe mu bishoboka. Mu 2024 si vuba kandi si kera. Igihambaye cyo kumenya nuko ibyo byose bivana n'ingene ibintu biba byifashe ku rubuga. Kimwe muri ivyo n'ingene ingabo za Somalia zizoba ziteguye gufata ibintu mu minwe. Ibyo bikozwe neza nibaza yuko mu 2024 ingabo za Afrika zishobora kuvayo. Ariko amakenga ntiyobura afatiye ku kumenya niba inzego za Somalia zijeje umutekano zizobishobora ko ingabo mpuzamakungu zitazosiga igihengeri, amakenga nk'ayo agumaho.
Ubu sesenguzi bwa Omar Mahmoud ho muri International Crisis Group katwerekeze mu rengerazwa bwa Afrika ho ishami rya ONU rishinzwe impunzi ku isi ACR rivuga ko impunzi zirenga ibihumbi 36 zageze muri Niger zivuye mu bihugu bituranye nayo hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kane ku mwaka maze bituma ikibazo cy'abari mu kaga kirushaho gukara muri icyo gihugu barahunga ibitero bitana abantu by'imitwe y'abarwanyi bafitanye isano n'intagondwa zigendera ku matwara kazi dini ya Islam ya Al-Qaeda n'umutwe w'ita leta ya Kiisilamu muri Mali na Burkina Faso ndetse n'ibikorwa byishimuta by'imitwe y'abagizi banabi bitwaje intwaro mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria n'inkuru ya Isha Harid mugezweho na Ivete Kabatesi.
Ni tangazo ishami rya Roni ryita ku mpunzi rivuga ko abahunga bariho binjira mu bice birimwo umwoma kuruta ibindi muri Niger bikaba bituma ikibazo cyabo gikomera kurushaho kubera ibura ry'ibiribwa ndetse n'ibiciro bizamuka mu buryo budasanzwe. Iryo shami ritangaza ko bamwe mu bana bahunze bafite ikibazo cy'imirire mibi. Uhagarariye ishami rya Roni ryita ku mpunzi muri Niger Emmanuel Gignac yatangaje ko imiryango ifasha n'abaturage baho bagorwa no guhangana n'ikibazo cy'impunzi ziyo ngera zikeneye aho kwikinga ibiribwa ndetse n'amazi. Yahise ahamagarira ubutabazi bwihuse kugira ngo haboneke ubuvuzi ndetse n'amashuri. Icyo gihugu giherereye mu burengerazuba bwa Afrika ubu gifite impunzi hafi 580,000 harimo abaturutse muri Nigeria, Burkina Faso na Mali. Niger nayo ubwayo yugarijwe n'ibitero byiyongera by'imitwe yitwaje intwaro.
Inkuru ya Isha Harid dukomezanya na Ivete Kabatesi mu kiganiro cya baza muganga. Uyu munsi tuvuga ku ndwara yo kunukirwa.
Mwiriweho neza, none turabagezaho igice cya kabiri ku ndwara ya kakosmia ituma umuntu agira impumuro mbi mu mazuru cyangwa we akayumva kandi dahari. Turacyari kumwe na muganga Kayitesi Batamuriza mwivuriro Humanhood.
Ni ibintu bibiri n'ubundi hariho utkoya tujyanye n'imyakura yakira impumuro. Iyo utko tkoya dufite ikibazo nko navuze ndahari mihungabana bijyanye n'igikorwa runaka cyangwa ikintu cyabaye ku muntu mu buzima bwe cyangwa kijyanye n'uko yakomeretse bigasa nkaho mu bwonko naho bisa nkaho byasobanye aho impumuro ijya bigasa nkaho kumva parfait cyangwa kumva impumuro gihumura neza ukumva utakicyumva yenda buri kintu kuva gihumura nabi cyangwa buri kintu kuva gihumura nk'amaraso kuko mu mutwe wawe aricyo kintu yenda gisa nkaho cyakugumyemo mu bwonko. Hari ibyo bijyanye n'imyumvire y'umuntu sibyo, hari nibijyanye n'imyakura ariko n'ikindi cya gatatu twavuga aricyo cy'uburwayi buvurwa. Iyo ibimyira byumira mu mazuru niyo amazuru adakora ibimyira nk'uko bikwiye byumiramo byakomiramo za mikrobe cyane cyane za bakteri nago zigasa nkaho zijya muzika byariramo ari hahandi utangira kugira ibintu bimeze nk'amashira none bigatangira kunuka nabi nk'uko n'ikindi gisabikirisho cyose gishobora kunuka nabi kuko hari ibintu navuga yenda bishobora kuba bisa nkaho biboze byaboreyemo akabije bitera icyo kibazo. Rero hari impamvu zitandukanye, impamvu z'imyumviro, impamvu z'imyakura n'impamvu z'uburwayi bw'imiterere yo guhindagurika kw'imiterere yo mu mazuru bigatuma za mikrobe ziyongera noneho nyine uburwayi bukaba bwinshi bikazamo impumuro mbi nk'uko buri gihe ahantu hose yaba hari impumuro mbi nuko hari ikintu kibi kiba kirimo.
Hari ibintu wenda umuntu yavuga ngo byaba bituma umubiri ushobora guhinduka cyangwa se umuntu agahungabana kubera icyo kibazo?
Yego zirahari ariko wenda n'ikindi ntari mvuze n'ibibazo by'imisemburo. Guhindagurika kw'imisemburo bishobora nabyo gutuma habaho guhindagurika kw'impumuro ukumva urimo guhumura nabi cyangwa ibintu urimo guhumura nabi. Ariko ku ngaruka zabyo, ingaruka ya mbere nini navuga ni hahandi umuntu asa nkaho yiheza kuko yumva ko nago ari bujye mu bandi kuko iyo agiye mu bandi bimutera ipfunwe kuko yumva yuko arimo kubahumurira nabi cyangwa nawe akibaza ko barimo bamuhunga baramuhunga kuko abahumurira nabi kubera izo mpamvu bigatuma yiheza. Nicyo navuga cya mbere kinini. Ikindi hari n'abantu usanga yenda batagishobora kurya kuko iyo bariye bumva buri kintu kirimo kubanukira bakumva batishimiye. Muri make sinavuga ko ari uburwayi yenda buhungabanya imikorere y'umubiri ariko ni uburwayi buhungabanya imibereho n'imibanire y'umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi.
Indwara siravurwa muga?
Yego iravurwa nkuko twabivuze iterwa n'impamvu zitandukanye. Niba ari urugero nkuko navuze yuko niba ari akantu umuntu umwana yashyize mu mazuru yuko avanyemo icyo kibazo gihita gikemuka ako kanya yari uburwayi bujanye nuko hajyemo za microbe cyangwa infection nka sinusite gucyo tuvuge icyo giye nabyo biravurwa niba ari bibyimba biri mu mazuru nabyo biravurwa niba ari kirungure nko twabivuze nabyo biravurwa niba ari bibazo bituruka mu menyo no mu musuku yo mu kanwa nabyo ibyo byose biravurwa noneho hazaho impamvu zituruka kwihungabana icyo giye n'ubundo umuntu araganirizwa nkuko abantu bafite ihungabana baganirizwa kugira ngo ashobore gusobanukirwa ko cyakibaza cyeka ko gihari kidahari bigatuma ashobora gusubira mu buzima busanzwe nubundi bandi bwa bwenda bwa bw'imisundwa cyangwa ibintu nk'ibyo ngivyo bijyanye no kumuntu yakoresheje imiti mu gihe kirekire kaba yaramwangirije amazuru harukuru nabwo bahabwa imiti ishobora guhora bakora isuku mu mazuru mu buryo buhoraho kugira ngo bya bimyira bireke kumiramo bizaje bishoka cyangwa bitemba nk'uko ibizima ibimyira bisanzwe bitemba bigatuma infection cyangwa impumuro bituruka kuri infection igabanuka muri make havurwa impamvu itera ikibazo kuko guhumurirwa cyangwa guhumura nabi ni ikimenyetso nago rubugwayi kugira icyabisha
biravurwa bigakira neza nta kibazo
rwose biravurwa bigakira biterwa n'iki bitera niba ari mu mazuru hangiritse ibyo biba bigoye ko biba bigoye gusubiza amazuru mu buryo yagombaga kuba ameze ariko hose hari ubufasha bushobora gutangwa kugira ngo cyakibazo nubwo cyaba cyari gikomeye kuko ari nk'umuntu ushobora kwinjira mu cyumba runaka kumva icyumba cyose gitangiye kunuka ariko iyo hawe ubwo bufasha bwo koza mu mazuru no guhabwa imiti afasha kogesha mu mazuru bituma yamumurisa nkaho igabanuka ku buryo wenda hari igihe yumva ameze neza none byakongera kugaruka kongera kandi akoza mu mazuru bigakira ariko nkuko nabivuze byose bivurwa ukurikije n'ikibazo umuntu abafite hari ibikira burundu hari ibidakira burundu ariko bishobora kugabanywa ubukana bwabyo umuntu agashobora kubana nabyo
dusoza hari inama mushobora kugira abantu kuri indwara ya kakosmia ituma umuntu yumva impumuro cyangwa se aturukamo impumuro mbi mu mazuru
icyambere cyane ukumenya ko ari ikibazo gihari icya kabiri iyo bibaye nago ugomba kwiheza ugomba kujya gusanga umuganga kugira ngo akugire inama nkuko nabivuze ibyinshi biravurwa n'ibitavurwa hari ubushobozi bwo buhari kugira ngo ubukana bwabyo ushore kugabanywa ku gihe ku kigero gifatika kandi gishimishije ku buryo ubuzima bwawe bushobora gukomeza bwa buri munsi rero n'ababifite nibiheze basange abavuzi kugira ngo bashobore kubafasha
Muganga Kayitesi Mukara watubwiraga ku ndwara ya kakosmia ituma umuntu agira impumuro mbi mu mazuru cyangwa we akayumva idahari ni naha dusoreje twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo ikigari ni ugasanduka amabaruwa 2790 email nayo ni bazamuganga@gmail.com murara haryana
Urakoze Ivete Kabatesi na muganga mwaganiraga muri cyo kiganiro cy'abaza muganga mu gusoza reka nongere nsubize ijambo Mark niyo nkuru atugezeho zimwe amwe mu makuru hingenza kuvugwa muri BBC
umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin yabeshuje ko igihugu ciwe cugaye ikivuko vya ibivuko vya Ukraine cagirizwa gutesha irungi kwa gifungurwa mu makungu avugana n'umucanganje wa mbere wa Autriche yavuze ko imvonya mukuru ari bihano Amerika n'umujyango wa Buraya byafatiye Uburusiya utwara Autriche we akaba yavuze ko iyo nama yari hambaye kandi yashoboye kubona ingene Putin abona iyo ngwano umuyobozi umwe muri Ukraine yagabishije ko inteko z'Uburusiya ziri hafi yo kuzunguruka igisagara gihambaye cha Severodonetsk kubera zegereye cyane akarere ka Donbas yavuze ko Severodonetsk hugarijwe gushika ku bice bibiri kuri bitatu icyo gisagara nico kizungurutswe cyane mu buseruko kikaba kikiri mu minwe ya Ukraine Jacques
Urakoze Mark niyo nkuru mu karere nababwira ku Rwanda ruhakana rwivuye inyuma ibyo rushinjwa n'abategetsi ba leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ko rutera inkunga inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 naho mu duce twegereye mu gihugu Mahirwe agahenge kubera ko nta bikorwa byo gukozanya aho byabaye hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 mu kiganiro cy'imvo n'imvano cyo kuwa gatandatu ejo tuzabagezaho igice cya kabiri iki kiganiro twabagejejeho kuwa gatandatu ushize n'ikiganiro cyavugaga ku mibereho ikomeje gukomerera abarundi kubera impamvu zitandukanye n'ikiganiro muzakibona na Ferenga Kwaya Ano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva ku buhanga bw'ibyuma hari Michael Rigard mwakoze cyane witamo BBC Gahuzamiryango. Amakuru yacu arakomeje mu mpera za kino cy'umweru ku rubuga rwacu rwa internet BBC Gahuzamiryango akadomo.com ndetse no kuri Facebook. Ejo ni imvo n'imvano ku cy'umweru n'urunana muramukiho.